Det var en sånn jeg vet har problemer for meg å se. Need to open the panel just to be here.